Asante sana kutoka Kwele TV yetu ambayo ijulikani. Leo tunapata kijana wetu mmoja. Anataka tuambie baby shower ni nini. Hebu tumsikie nini anaongea.
Baby shower ni matanga. Hey! Baby shower ni matanga.
Ndugu yangu tafakali. Kama baby shower ni matanga. Matanga ni nini?
Boy, ask your grandfather.